This is the story of this man. Nambuya. Kuyangna nasvachira akumbo bata bata basa asati vari time. Ndoshasha dzakanga zvichengeta, he was victimized for that. Kuti wafisirwei nemzukurwani
wako.
Wako ianzadzi yamai wako. Munhu mukuru. Musoja mukuru anga ane nyembe dzaishika.
I'm going to go to the hospital.